sanda ka mun kanka walau kai ran ko sharran kanka dan wa kai harkanka ni ma in yi harkana duk irin fatan da ka mun kanka walau kai ran ko sharran kanka dan wa kai harkanka ni ma in yi harkana mu je na fada mu sasanta